re monna re ke le bitse re ke re tlo utlwa gona le tshwere eng.
Yeah.
Hobane ntho e ke e tshwang ke ya gore artist e hodimo mane motlhomong e beng ka tlolola mam Rimza motlhomong he boyke ye motlhomong boyke spa whoever o ka nanang ka yena hodimo mane motho ga a tlha fela se re bu a salelang ale ba tladileng teng and mo talang teng ga o be recognize ka nako eno ke le ya bona o tla strugglenyana tla struggle struggle mare batho ba kgona go recognize ga o se le wena eno se phaa ba re mona motho yo mosale ke jaaka se kotse ba ikatametsa golo
epeejale
ke laeno so lebale le bararo tsena mo ntho.